Alimbona umekasirika.
Ngoja usianze kidogo tu.
That's okay.
I'm ready.
Okay. Action.